I te wā I tai mai te Pākehā ki konei I rumakina rātou ki roto I te ao Māori.
I te kore mohi I te kōrero Māori, ka reta e rata ngā Māori te patsipasu I te hoko I a rātou taonga, aha noeho, ki te moe anau ki I a rātou. Nā reira, nāi, e ai ki te kōrero inui tonu rātou, I kōrero Māori e rāwa. Engari, nā te kimi oranga tērai, hari te mei aroha nui ki te ao Māori aha rānei.
I te wā ka tai ki wāinga I tērā rautau arā o te tekau mā waru. Kua huri te tai I roto I tēnei whenua, ko te tino huringa o te tai, ko te ekenga mai o te tini o ngai Pākehā nei, kia nui atu a ngai Pākehā ki tēnei whenua, ka iti iho te iwi Māori.
Displacement from whenua, displacement from your ukaipō, displacement from the very essence of who you are as a people, which meant that things like te reo and our tikanga were the huge sacrifice.
Ka hua mai te kāwanatanga Pākehā I konei, ka tipu mai I reira tētahi hiehie kia mate te tangata e kia nei he Māori. And that comes with all the other things, you know, the diseases and language shift, culture shift, resource challenges, and ultimately some fighting. All of that just culminated in one really toxic kind of mess, you know?
Pākehā society starts to purport and present Māori as being lesser than and having that kind of portrayal around the savage, around the Neolithic culture, around, you know, living in the mud hut, starts to emerge as a power play that starts to render not only the people but their language as also being inferior.
We were taught that everything we were doing was bad and everything they were doing was good, that white was right. I'm just going to be frank. This is not a racist talk, this is just what it is. This is the reality. This is reality. This is what our people have faced.
I reira, mutu ai te tahuri, te Pākehā ki te ako I te reo Māori, kia noho ko te reo Pākehā anake, tō rātou reo. I tērā wā, ko te nuinga o ngā Māori e noho ki tuawhenua, e noho ana ki ngā papakāinga, ki ngā marae, ka noho tonu ko te reo Māori ki o rātou kāinga. Ka mōhio tonu te Māori, mehemea pīrangi ana kia mahi Pākehā, ka tere kite atu me ako te reo Pākehā.
I ki te rātou, I whakatairanga ake te haupori Pākehā I tō te Māori. Nō reira I tere tahuri ki te reo Pākehā, kia kimi oranga mō te reanga ka whai ake I muri iho.
Ko tō rātou wawata nui nei, kia mau ngā tikanga, kia mau tō rātou mana whakahaere, kia mau te ranga tiratanga, koera te take, I uru ki roto I ngā mahi Pākehā, I uru ki te kāwanatanga, kia mau tonu te rā rangatiratanga. Kaore o tātou tupuna I whakaaro, kā ngaro te reo Māori?
I don't think anybody truly could have foreseen what was going to happen up until we had Pākehā politicians who were really individually keen on killing the language.